kebuka umenye
mu kiganiro kebuka umenye igice cya gatatu radio y'igicaniro yabateguriye kurikana ibiganiro 10 biba yagira ku byaranze intwaro ko zagezera kurikirana mu Burundi bwikukiye mu mwaka w'2001 1932
tuzogaruka kandi kunjyane za politike n'amayeri byaranze iyo ntwaro
turabaramukije nchuti bakunzi ba radio y'igicaniro na cyane cyane abakunzi b'ikiganiro kebuka umenye mugihe kigera gatatu cy'ikiganiro kebuka umenye aho turiko tubabwira kundyane n'amayeri muri politike kuva igihugu cy'u Burundi cyikukiye uno munsi twateguye kubabwira ku itembagazwa ry'ubutegetsi na Petero Buyoya hari muri mukakara umwaka w'1996 aheritse ubutegetsi bwa president Sylvestre Ntibantunganya Arsene Bitabuzi akabarije muri kumwe kuri micro fashijwe na Chantal Niragira atuma amajwi abashikira twese tuti kaze nkuko mwabikurikiranye mu kiganiro giheruka umuzo wa Petero Buyoya ku nshuro ya kabiri muri mukakaro mwaka w'1996 waturutse kumwumvikano muke hagati y'imigambwe ya Iprona n'umugambwe Frodebu mu itunganywa ry'igihugu ndetse no ku mutekano muke warangwa mu gihugu cy'u Burundi ku ntwaro ya president Sylvestre Ntibantunganya muri politike hariho icuka kibi cyari gihagaze ku itunganywa ry'igihugu rifatiye ku masezerano abanyepolitike bise convention du gouvernement ayo nayo akaba yarafatiye kwigabura ry'ubutegetsi hagati ya Frodebu na Iprona harimo kandi n'imigambwe yindi yari ku rubuga rwa politike ukutumvikana hagati ya president Sylvestre Ntibantunganya n'umugambwe Iprona ndetse n'igisirikare byatumye president Sylvestre Ntibantunganya yinubwa mu gihugu nawe afata inzira yo gusigurira makungu ikibazo cy'u Burundi aho rimwe na rimwe nabo bari basangiye gutwara igihugu batabimenyeshwa ivyo byatumye umugambwe Iprona ukura amaboko kuri president Sylvestre Ntibantunganya urava muri ya convention du gouvernement Ntibantunganya nawe abandanya gusaba inteko mpuzamakungu byo atahuriza ko nabo muri Iprona muri ico gihe abarundi bararantibuca kubera ubwikanyi butagira izina bwakogwa n'abanywanyi ba FDD aha twovuga nk'ubwikanyi bwakorewe abo mu bwoko bw'abatutsi mwikambi aho bari bahungiye inyuma yo gucika ku icumu mu bwikanyi bwari bwakozwe mu mwaka w'1993 turavuga nko mu makambi yateza bugendana nahandi umutekano muke warangwa mu barundi bo bwoko bwose haba mu bahutu eka mbere no mu batutsi bamwe bakarara mu mashamba aho na inkabo mu bwoko bw'abahutu binyegeza abasirikare abatutsi nabo bagahungira ku migwa mikuru ya makomine n'intara abandi bakicigwa mu barabara bakuwe mu bandi nitwo kwibagira n'ubwikanyi bwakozwe n'igisirikare nka zataba kamenge n'ahandi turavuga n'ubwikanyi bwakorewe abanyeshure bo mu bice bitandukanye by'igihugu imbarutso yihirikwa ry'ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya ryo rikaba ryabaye ubwikanyi bw'abatutsi barenga 600 mwikambi ya Bugendana nkuko twabibabwiye umunsi wo kubashingura president Ntibantunganya yari yamirijwe bimwe biboneka n'abanyagihugu aho ibugendana niko gufata indege akajya ibujumbura agasanga zahinduye imirisho nawe agahitamo guhungira muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibujumbura nuko uwo munsi nyene kuwa 25 mukakara umwaka w'1996 Petero Buyoya abarafasha ubutegetsi muti mbega icyo gihe ubutegetsi president Buyoya yoba yabufashe gute hanyuma abusubiza gute agifata ubutegetsi president Buyoya yahagaritse ibwirizwa shingiro akura inama nshinga mateka ahagarika imigambwe ahagarika n'imyerekano yari imaze iminsi iriko irakogwa yiyamiriza inteko mpuzamakungu zariko zisabwa na Ntibantunganya muti amakungu yo mbega yoba yakiriye gute iryuhirikwa ry'ubutegetsi ihirikwa ry'ubutegetsi ntigigeze rihimbara amakungu na cyane cyane ibihugu byo mu karere aha turavuga nk'igihugu cya Tanzania u Rwanda Congo Kenya Uganda, Ethiopia, Eritrea hamwe na Zambia kuko byaciye byihutira gufatira ibihano u Burundi mu bijyanye n'ubutunzi kugira ngo bikunde Buyoya yemere kuganira nabo batavuga rumwe nuko ubutegetsi bwiwe nawe buca bubabutanguriye mu ngwane zidasanzwe imbere y'amakungu mu bijyanye n'imigendere n'ibindi bihugu muti mbega mu gihugu hagati yo byo byari byifashe gute mu gihugu hagati naho nyene ntibyari byoroshye namba naho yarashigikiwe na bamwe muri Frodebu na Iprona ndetse na Ekleziya Katolika igice kinini cyawo mu bwoko bw'abahutu bariko baramugwanya aha tukavuga nk'umuhari FTD hamwe na FNL ni muri yo ntumbero mwijambo president Buyoya yashikirije agifata ubutegetsi yashikirije avuga ati akavuga ibituma bikuru byatumye agaruka ku butegetsi aho yavuze ati nduguruye twa mugina hagiye gutunganywa ibiganiro bihuza abegwa n'ikibazo cy'u Burundi atawusizwe inyuma ndetse nabafashe ibigwanisho mu gihe buhagari ku bwicanyi n'ivyumviro by'ihonyabwoko nabo tuzoganira ndugaye twa mugina nuko president Buyoya yatangura gusambura imigwi y'ugwaruka rw'abatutsi kugira ngo agarukane ituze mu gisagara cha Bujumbura abanyepolitike bari bahanganye batangura ibiganiro ari byo bise ibiganiro byarusha ibyo nabyo bikaba byagiye kurangira mu mwaka w'2000 bashitse ku masezerano yarusha yagabura ubutegetsi ariko ico gihe cyose hari ko haba ibiganiro gwihishwa hagati ya leta ya Petero Buyoya n'imigwi yagwana ndetse banasinya amasezerano yo guhagarika ingwano aha tukavuga nk'umugwi warurongowe na Ronaldo Nyangoma n'umugwi wa Jean Bosco Ndayikengurukiye ndetse baninjira mu nzego z'umutekano no mu byicaro bya politike mu mwaka w'2021 naho hatangura ibindi biganiro hagati y'umugwi wa CNDD FTD warusigaye ugwana urongowe na Petero Nkurunziza mu masezerano ya Arusha Petero Buyoya yarongoye igihe cya mbere cya leta mfata kibanza gushika mu mwaka w'2023 aho yakorewe mu ngata na Domiciano Ndayizeye kuva mwaka w'2021 ibiganiro hagati ya leta mfata kibanza na CNDD FTD yarabandanije iza guhera mu mwaka w'2023 aho basinya amasezerano yo guhagarika intambara no gusabikanya mu itunganywa ry'igihugu nuko Petero Buyoya atanga ubutegetsi umuhari CNDD FTD urataha ndetse urinjira no mu nzego nkuru z'igihugu aha akaba ariho hagarukiye igice cya mbere cya kino kiganiro reka nshimire mwebwe mwese mwari mu giteza abiri nshimire Chantal Niragira yamfashije mu buhinga bw'ibyuma ariko na cyane cyane mpa ikaze mugenzanje Floriane Irangabiye ahaja kuganira n'umutumire mu gice cya kabiri
Mushobora kuronka no gukurikirana ibiganiro bya radio igicaniro muciye ku mihora nguruka na umenyi ariyo
Facebook, Instagram, Twitter, SoundCloud na YouTube mukandika ijambo radio igicaniro.
Hari cyo mushaka kubaza canke guterera kuri radio igicaniro muca kuri nimero ya WhatsApp ariyo
Akamenyetso ko guteranya 44 73 99 ubusa 5 68 ubusa 2 ndasubiramo akamenyetso ko guteranya 44 73 99 ubusa 5 68 ubusa 2 Ndamushimire cyane Arsène Bitabuzi adushikirije igice cya mbere ndanabahikaze muri kino gice cya kabiri cya kino kiganiro iki gice kikaba kiza kwibanda ku butegetsi bwa Buyoya wa kabiri no kuvuga ko tuganira ku byabaye inyuma yo guhirika ubutegetsi bwa president Bantunganya aho hari mu mwaka w'1996 ubutegetsi yagiye kurekura mu mwaka w'2003 abisikanyije na Domiciano Ndayizeye nkuko mwabikurikiranye rero mu gice cya mbere cya kino kiganiro ndabibutse ko turi muri rwa rukurikirane rw'ibiganiro 10 by'ikiganiro kebuka Aicho kigira gatatu cibanda ku ntwaro zagezera kurikirana kuva igihugu cacu c'u Burundi cikukira kugira tumenye byinshi muri kino kiringo rero kigira kabiri ca Petero Buyoya turi kumwe n'umutumire umuhumure muri politike nawe suwundi ni Charles Mukasi ico gihe yari mu mugambo wa dasigana Uprona Charles Mukasi ndabaramutse ndabahikaze mu kiganiro
tugira Burundi
tugira Burundi cyane Florian Irangabiye ni wari kuri micro Chantal Niragira ari mu buhinga bw'ivyuma nongere ndabahikaze banywanye namwe bakunzi ba radio igicaniro mwese mu kiganiro cacu ntarandiriye Charles Mukasi mwotubwira icuruka ca politique coba cari gihari igihe habihirikwa cy'ubutegetsi bwa Sylvestre Ntibantunganya
fata ko bintu byare byifashe Ntibantunganya yariho
yego
intwaro yariho iyo kuri ico bita convention de gouvernement no kuvuga yari amasezerano yasinywe hagati y'imigambwe Iprona na Frodebu bari muri Arema akaba bari hongewemo n'imigambwe yindi yose yariho mu Burundi hanyuma ari kindi cuka cuko hari habaye ishingwa rya CNDD na milise yayo FDD yo ni Frodebu leta yari yabishinze hariho rero ibintu byinshi hariho ibintu by'uruhagarara mu gihugu hanyuma hanze y'igihugu hariho iyo biba bivuye nta uhamenya mugabo mu nyuma ibyo bundi sinzi aho numvise mu kiganiro ntibantonganya ariko aravuga ko ari we yari yabiteguye hari habaye inama z'abakuru b'ibihugu zategurwa n'icyo bita Fondation Cartel abashakashatsi ntibaratubwira ingene yabizemo mugabo harabaye inama y'i Cairo n'i Tunis bicabivamwo ibiganiro bya Iprona na Frode bu Mwanza bicabivamwo na negociation za Rusaka abanyarwanda baciye bigira Rusaka ntibanatubwira natwe dusanga Nyerere yadukweze i Mwanza izo nama zarabaye haca haba rero n'iyindi iyindi nama y'abakuru b'ibihugu yabereye i Bugande igituma mvuga ibyo ni kinuko twasanze ntibantunganye hari ikintu y'amakurikirana n'ukuri yari inuba yaranga ikintu kitugisoda mugabo yari afise igisoda kiwe mu by'ukuri yaranabivuga abantu batumvira ngo nibyo gukwenga ubu niho umuntu abyumva neza yuko nka kera icyo bapfa na paritoto yari afise igisoda ikazira atera igitsure abafrode ngo nta gisoda mufise nacyo muzoshikako ntibantunganye rero umugambi wiwe wari ukuronga igisoda cya Frodebu kugira ngo paritoto ntizasubire kubatera igitsure ngo niserukira abahutu kuko muri konfigurasiyo y'iwabo mu mitwe yabo hari n'abandi abo twitare buyoyiste bari babisangiye nuko iwabo abahutu nabo muri paritoto cyangwa nabo muri Frodebu gusa ibindi ntibivuga izo nama ntibantunganye igisoda yashaka kugisambura ibyo yarabivuga menye na justice bijya bavuga yuko ingorane zitewe na n'ubucamanza n'igisoda baca babyita ngo ni iby'abatutsi mugabo mu by'ukuri ubiravye neza ni les obstacles contre le genocide kuko abasoda batwara abacamanza ubutungane bugaca imanza ibyo mugabo ntibabivuga ariko ubiravye neza ni ikintu nta kindi bapfa kuko nihaba hari abantu baguye inyuma intwaro ya Frode hari abo bacamanza bari aho basirikare nyine izo nama rero ibintu twapfuye muri convention de gouvernement byari by'uko ntibantunganya na Frode yiwe bashinze milice ya CNDD kandi bari bashyigikiye ku bwicanyi kandi mu masezerano yitwa convention de gouvernement kizira hariho icya kabiri hariho ibyo by'ibiganiro babyita ibiganiro mugabo ni ugucika ni negosiyasiyo nta biganiro biba biri ngo negosiyasiyo ni ukuzita negosiyasiyo muraciriranira umpiki nka guhiki muri convention de gouvernement rero twari twaranditse mu kirazira kuzana na milice kuyakreya no kuyantretena bakazana rero ibintu by'uko ngo hazemwo negosiyasiyo donc urumva Frode yamaze kuza yavuye ku icyaha cya kihonyabwoko kuko urumva mu by'ukuri Frode yari yafashwe kujya yemere negosiyasiyo za Kigobe Kajaga na convention de gouvernement kubera yari yagize ihonyabwoko hanyuma rero bavuga bati twongeremo se FDD hanyuma hazozemo paritoto bavuga tuti ibyo ni byinshi cyo cuka rero umubano n'ukuri wari mubi na cyane cyane yuko inama nshingamateka yarungika amadelegasiyo henshi ku isi kuvuga yuko amasezerano ya convention de gouvernement ari ukurenganya abafrode bubatowe yuko ubutegetsi bwabo babutwaye mugabo bagaca bibagiza rero yuko ayo masezerano yabayeho kubera bari bagezeho nyabwoko bari bataye legitimite yo kubandanya batwara hariho rero n'ikindi cyari kije gikaze bari batanguye kunuganuga nuko raporo ya Nations Unies y'abari bageze n'amatohoza ku ihonyabwoko na kudeta yari yabaye 1993 yuko origira isohoke kandi reconclusion za mbere zari zatanguye kuvuga urumva rero umwe wese ukwiwe yavuga ati iyo raporo niyasohoka noneho ibararizo bari guhi haba kwa Frodebu twebwe natwe tugashya tuvuga tuti umutego twateze kumbure uri kurafata Frodebu igiye yafata nicyo cuka rero hanyuma haraba ibi igitero cyabaye i Bugendana cyarateguwe na Frodebu n'intwaro certainement mugabo nibaza ko hari n'abandi bashobora kuba bari babizi kuko ubiravye neza udutohoje neza ibyo twasanzemo nuko bari bateguye senariyo hariho senariyo ya vide politique ntibantunganya na premier ministre bari president na premier ministre nabo bari kumwe bari gupira ibugendana kugira ngo habe vide politique iyo ni scenario imwe hariho iyindi scenario ya vide politique uci uvuye muri leta hariho raporo yasinywe nibaza ko nasinunguruza na mayugi yo yava muri leta yo nyine ivuga yuko ari incapable batagishoboye kurikirana iby'igihugu watunganize abarundi neza rero no mu migambwe indi yitwa muri opposition cyane cyane muri corona twari twavuze kuti twebwe turasezeye ntibantu nka yatunaniye bamukuye kwa maboko ariko dutegura rapport de destitution yuko vuga yuko twebwe tubivuyemo iby'amasezerano ya convention de gouvernement nico cyuka rero cyariho mu byukuri no bikompara no muri 65 umwahage la chute ya monarchie ubwami warako butakiriho muriho butakiriho ni intwaro ya Frodebu arabona ko icyo gihe yariho n'ukuri itakiriho turetse ibyo by'ubwicanyi by'ugufata na CNDD n'ubwira ube gito bantunganya yamari mu manama abonana n'abakuru b'ibihugu mugabo akanka kw'abandi bantu nk'abo mu biro bya premier ministre baba ariho bari yagira amate yagoma asaba ngo amawikro mugabo rero bagahindukira bakabitubwira burya nta wanka na bose muhuwe sinuko twanka bamwarahura bagasaba ati twarahura bagasaba ati none mukuru w'igihugu ariko asaba ibi muba mubizi abakuru b'ibihugu bahandi hose ntibantunganya rero wabimwereka agaca bavuga ngo nk'ibyo mwabikuye he tanke yagirishije amanama nk'ama ONG ibintu biriho se amabanga biriho mu maprocedure baranditse byaranditswe mu binyamakuru byariho icyo gihe urumva rero yari intwaro bose babona ko igira isenyuke hama rero bariko baratangura sino kubeshya ntubone ngo burya Buyoya ni we yaje hariho n'abandi babihondera Buyoya yitwa ko ashyigikiwe na le deux chefs d'état major hariho ashyigikiwe n'ibihugu dolari ijoro bavuga mu Rwanda na Uganda hariho uwo ashyigikiwe na sosiyete sivile n'ibindi byinshi mugabo hariho nk'abane bitwa ko ari abakandida bazwi hanyuma rero bashoboye guserereka yarabimenyereye aragifata mu ntamake novuga ko niyo nicyo cyuka cyariho yari cyuka defendering
bivuze
mu gifaransa
ego none kuri mwebwe mwabivuze neza muti hari n'abandi benshi bari ko barashaka gufata ubutegetsi n'uyuhe mukenyuro Buyoya yoba yarakoresheje mu kugarura ituze mu gihugu ko umva hari harakantu kameze nk'aga crise ariko kuko n'umundi twari turi mu bihe yari imyaka hari hahejeje kuba iyo iryo honya bwoko n'ubu risa naho ritigeze gyemezwa canke ngo rihakanwe kandi bikavugwa yuko mu mugambwe nyene wa iprona hoba hariho hatanguye ivyo twita no musinyakurisation mwebwe ko mwatwara iprona ico gihe byo bari byo
nivyo nyine hane byarabonetse byari byo ntawo bihisha kandi byarabaye nyakurisation hajya ibi bintu by'inyakurisation bayivuze bashaka kwagiriza nkuru nziza ngo nibo yasambuye imigambo n'ukuri baramubeshe imigambwe yatanguye gusambugwa na Buyoya mugabo yayisambuye cyane cyane yamaze gufata ubutegetsi yatanguye ibi bita negotiation disane jidio uko benshi baravye vyarusha mugabo byari byatanguriye ni sane jidio amatiku ingene yabigenjeje ego yateguye putsh nyine bisanzwe ya arashiraho ega imwe no vyita guti ko bijya bagira ngo vya puzzle canke kugira toile guti sa toile urabona iyo arenye ishaka gufata amasaha isazi iragira kigira ati sakijya gitware agafatirwamo hariho urumva yarazi yuko muri prona tugira tubivemo
yego
hanyuma nibaza ko hariho abasirikare bari bamushyigikiye bagume bari babandanije bamuyoboka Frodebu ndazi neza ko hariho yarabinabimbariye hariho abari bamushyigikiye no muri eglise katolika hariho abari bamushyigikiye
yego
hanyuma rero a teori di kudeta barayinsiguriye mu nyuma ufise kare ukagira umugambwe canke eglise katolika igihugu ubugifashe aho natanguye gukebwa ni hehe urumva twaragize inama iyo muri komite centrale ya ikona yo kuvuga yuko ni kuri bya convention de gouvernement nta kamaro turiko turavunikira ubusa iyo ntwaro ntishoboka
yego
ni mayambere nabonye yo itumvikanye n'ingoga yuko tuva muri convention do gouvernement birantangaza kuko mu bisanzu hari habantu twari kumwe muri twabita no twabisere nibo twitare buyoyise no babitare buyoyise abantu umugambi wabo wari uwo gufasha Frode gutwara kubarera ngo ngo bareka bonyine tagatsize n'ibituraba bari ku mutegetsi mu bareke batware biyerekana uko bari nyiriki nibiki hanyuma tubi turaye mugambi wa adasigana yikona tujejwe ntitujejwe kurera Frode kuyorora mugambi uwo munsi mu minota itanu iyo resolution twari tuyumvikanye ku neza 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 ikindi kandi cyariho nuko dutsinzwe amatora Buyoya yari yaranse kwashima ko kuja muri opposition twavuga ati muri plana turigiriye muri opposition kandi bituguye neza aranka avuga ati jewe sinzoja kugwanira sinzosubira kugwanira mu bya politike n'iki mugabo biravye mu by'ukuri kwari kudukwepa iprona arayibaburiye ko abasodara bafise hanyuma nabo bafrode n'abadepite bafise nabo hariho umusenyeri umwe yambariye nabo nkurumba yari afise ibikwiye kugira ngo agire puch ibisigaye rero ni ibyo pretexte ziba zishobora kuba nyinshi mugabo urumva isire ko muri convention de gouvernement ntayikiriho donc ubu butegetsi nta legitimite bufise la violence mu gihugu iriho kandi yagirizwa abo bari ku butegetsi babishaka batabishaka nibo baramutse igihugu ibiriko biraba birabaramutse ariko Frode yari yafashwe mu myungu by'ukuri ku byerekeye violence kandi byari bishasha kuva kuri genocide byari bizwi ko aribo babikora hanyuma rero hariho n'ibyo bindi rero ingene umukuru w'igihugu yifata akaba n'umugambi wo kuzana abasoda bo hanze ibiki n'ibiki hanyuma rero ibisigaye musome mission possible yarabyanditse kuko ariwe yabyanditse agakunzi yabimwandikiye ahubwira ati je nzokoresha ikinyoma ni la théorie du mensonge ni page 27 musome mission possible page 27 arabyivugira nyine tactique z'ingene zokora ingenakuru arakobesha ati nzogira ibi n'ibi n'ibi hari ibindi no gusoma usomye ingene yaje hoho urumva abasaga bagiye barabara ministre wa defense avuga yuko bamusabye kuza kandi bamushinze kuzogirisha deba profond kugira ngo tubire kugira gusubiza gushinga umuzo wundi tolerance ya demokrasi ku mugoroba Buyoya acavuga ati nzogira nkundire ndabikusomera mu gifaransa ministre wa defense il aura entre autres missions l'organisation d'un véritable débat national en vue du redémarrage du processus démocratique prélude à une vraie paix au Burundi muri leza tande bayavuze ko demokrasi yagenze nabi byapfuye kumujoro diskwimbere ko tuzaje kuryama Buyoya yaciye avuga ati nous engageons d'organiser un débat honnête et sans faux fuyant avec tous ceux qui ont des revendications politiques ou autres à condition qu'ils aient renoncé à la violence et à l'idéologie de génocide. Un dialogue franc et honnête avec ceux qui ont pris les armes pour des revendications politiques. Kwezi kundi gukurikiye mu diskuru ya Rosizo ko yabivuze ati tuzogira dialogue franc et honnête entre les Burundi sera éligible au rendez-vous du dialogue pour les citoyens burundais sans exclusif ceux qui ont cru possible poursuivre des objectifs politiques en prenant les armes devront les déposer renoncer à la violence et répudier les idéologies destructrices de la dissémination et du génocide urumva mu mezi atatu yamaze gushika kuri négociation mu by'ukuri négociation zari zaratanguye isaneje idiyo nuko banka kubyemera rero ni Kate yandikiye abashe kudeta dollar region iryo Kate rero yarateye ingorane cyane muri prona uretse ko Buyoya twari twatanguye baramwinuba deja ndabore yaradutaye avuga ngo ntagiye muri opposition sandwe bamushize imbere akemanga ko babaye umukandida wa prona utsinzwe yari kuja imbere akaja chef de l'opposition
niko vyaho
kugenda mugabe iryo Kate ryavuga yuko ngo bagira negociation ngo en secret ngo abandi bakazokwadera le moment venu tuvuga tuti donc ikibanza bahaye ifrona ni kwadera ku by'abandi usanga umengo ni kofe kabisa yaradukubise rero duca dutangura sur de force base ariko amatiku nayo nkwabugira ngo ni maremare ntibantunganye yavuye umva yaragize imana ntiyapfira ubugendana agarutse bamubwiye ati bagusabiye ubuhungiro ambassade z'Itazuni irashobora kukwakira tayigirayo rovide yari constate de fait hawaye nawe hindi nana communique yavuze kuvuga ngo barantwaye ubutegetsi niki yari yabonye ko byaheze hari hari communique mugeze mwumva ngo yo kuvuga ngo barantwaye ubutegetsi ngo harabaye kudeta
oya ego
ari ni yabaye je no vuga ko baraherekanye yavuye muri ambassade z'Itazi nibamuramutsa ngo ni n'icyubahiro waho umukuru w'igihugu bacaramuha indemnité z'umuhansi chef d'état avec effet rétroactif kuva umunsi yinjiriye muri ambassade z'Itazi yari ko akorera iki Burundi muri ambassade z'Itazi urumva ibibazo amatiko yarabaye atari make nawe bivuga byose ngo abimare mugabo mu ncamake ico twa mission possible ni mission possible yiki ni mission possible nivyananiye ntibantunganye ibantunganye ashaka gusambura igisoda byaramuhitanye ibantunganye ashaka kugarukana na justice byaramuhitanye ibantunganye yashaka kugirisha ibiganiro kugira ngo yempoze CNDD ije habona na FDD byaramuhitanye be na premier ministre haya apfa kuvuga ngo ntibantuvuga ntibantunganye ni guverinoma yiwe kuko yagiye ikampara na conseil de sécurité kuvuga premier ministre ministre wa defense ngira no wa interieur n'abandi barimo bagenda gusaba intervention militaire étrangère abasada bo hanze nagarutse tubabwira ko ari de traite uko convention de gouvernement yarabyihanize byose bicarera birasamba buri kanya ibi bya nyakurizasyon rero byo byavuye ngaho nyine n'ukuri twaratambye kubiri muri prona hari abaciye bavuga bati yego tugiye kwa Buyoya nakini wafise ibyo atanga cyane hari habajiwe kubera para conviction basanzwe basangiye umugambi abandi tuti twebwe turabandanije gikote bidu abandi mu migambwe yindi baca barondera nabo nyene des alliances a gauche a droite mugabo naturellement benshi abose gaheru baca baja gikote y'intwaro hanyuma rero byo mu nyuma rero byakurikiyaje ni strategy yakoresheje yaranayivuze nayo nyine publicement yavuze ati muzano contend politique administrative marge policier marge judiciaire marge kuvuga gusambura imigambwe gupfunga abantu no kubaboragiza kubima akazi n'ibindi bene ibyo bwa akazi koko ufise amaboko abiri aboreke gutunga
ego murakoze cyane mukasi Charles uravuze uti hariho nabafungwa baterekwa ibiganiro vy'Arusha uti na opposition asanga hari hutubazo ariko na cyane cyane ko muri uprona nyene hari ivyo mutumvikana ko bamwe bakavuga bati twe tudesize gukinjura tugende muri opposition andi na wati dukurikiye Buyoya kuri Buyoya kabiri nyene niho Burundi bwagiye mu biganiro vy'Arusha nko mwari mubivuze bega ivyo biganiro vyo bavyaje gute vyakiriwe gute nabandi muwa mwabonye muri bega gouvernement de transition yavuyemo muri ivyo biganiro yarabaye shuko bibaza Burundi bwarimo na cancane mu migambwe.
Guverinoma yavuye yarusha ntiyashobora kwinishu kuri ibyo bibazo. Mugabo biva uko umuntu avuga ibyo bibazo.
Yego.
Abera Arusha barondera ikibazo barondera impunité ni binababwiye ndi mission possible yari ivyananiye ntibantunganya.
Yego.
Wandikishije ibyo yavuga ati genzo bishobora no kuvuga rero ibyo la destruction de l'armée, destruction de la magistrature, les obstacles au génocide à la Dikureho, hanyuma CNDD izi yiganze abagizeho ihonyabwoko yibagiwe kuko mukugira ngo ibiganiro izo negotiations ziharusha zibe hari ibintu kumbura abantu batibuka iho ayero yaserukira inyo europeenne yavuze ati on ne peut pas parler du génocide sinon les négociations s'arrêtent avant d'avoir commencé. Donc urumva umugabo wo guhakana ko habaye ihonyabwoko mugabo hahora hari ibintu kubera habaye ihonyabwoko sinon umugambi watsinze ntambo yuko kwemera kuvuga ngo ibiganiro ibiganiro gushikaho uvuga nti ubutegetsi hano ubutegetsi baba basangiye kwari kubesha uko parlema babatonga bagumari babandi muri presidence Frode yaguma na presidence mugabo bapfa kubyita kugabura ubutegetsi ntibyari nabyo icyo ni kimwe icya kabiri ubu nyine ahero yavuze ati ambargo no gufasha Buyoya muri Jeune Afrique c'est pour aider Buyoya pour qu'il puisse convaincre les Tutsi ngo bagire négociation Musenyeri ntamwana yagiye Fribourg birimo majoro na Geneve avuga ati la communauté internationale doit faire quelque chose de très fort pour obliger les Tutsis.
Donc abavuga yuko Uburundi ngo byoyayo barabufashije ntibusinzikare cyane mu by'ubutunzi ico gihe cyambarwa kumbe abanayizanye baba bashaka kumufasha kugira ngo agere ku byo yifuza.
Non seulement nibyo bavuze, nibyo ko nikosubira ngo nibyo bivugiye. Hariho nikindi bo byambara ngo mubiravye neza ambara ngo habaye ambara ngo ibitoro bavuga ngo ibihugu byo muri aka karere byafashe ambara ngo ku Burundi ibitoro ntibyava muri Tanzania. Sinari bwabo n'ibitoro biza byinshi bico kuba abakomeresa bari bagira bafite indege zazanye barapoyaje indege zaraza umwenya katrero ry'imati baba bariko barapakira itawa bahejeje gukurura ibitoro urumva rero ubu ni ukuri ubutatungiye muri ambargo abantu basanzwe barahakomerekeye kuko urumva igitoro cyavuye kurangahe kira quadruple ibiciro biraduga bakubwira ngo ambargo ziriho mugabo ambargo cyari igitsure kugira ngo babwire abantu ngo barabamara ngo ibihugu byo muri aka karere ngo badufatiye ngo ambargo niki mugabo by'ukuri rero ntahakubesha nta mbargo nabonye mbona abari bazi kubikinamo kuko n'ibyo bihugu nyine byavuga ngo byafatiye ambargo u Burundi mbona ari byo byarungika byaturungikira ibidandaza hagiye umuntu agufatiye ambargo akakurungikira igitoro ambargo aba yagufatiye ariye sindabizi mugabo urumva ni ibyo nyine navuze ni muri misiyo posibure ahubwo ati tubeshe abantu tubabwire ibyo bashaka kumva cyangwa tubatere ubwoba muri propagande yayo propaganda ya mbere hari igitabo kivuga ngo Jésus lave le blanc nicyo bavuga ngo cyemvanse le marketing bya publicité ubwoba teye ubwoba wumbwira iki hajya abantu bakatubwiye ko hariho umuriro udahera l'enfer cyangwa udatinya gupfa ikindi basubira kukubwira ni iki nicyo gituma urabona nk'iyo bavuga shock de civilisation aba la civilisation judéo-chrétienne batinya la civilisation musulmane kubera avuga ati le musulmane n'a pas peur de la mort agaca bambwira ngo or il faut avoir peur de mourir urumva rero bataguteye ubwoba nta kiba gisigaye baguteye ubwoba naho bagasanga ntibifata ivyo rero urumva tube twari twaciye muri négociation za convention de gouvernement abadiplomate twari twasekanye bari bamaze kutubwira yuko mu by'ukuri communauté internationale iri kwigira iby'abarundi babasabye n'ibintu ari nti abantu nka nyaravuze yakije ubundi aravuga ko ari we yari yasabye ibyo biganiro hanyuma bimunaniye haza ubundi avuga ati jewe nzobikora urumva rero twebwe ni ukuri nta nubwo babyari bikirikera twari tuzi ko byavuye mu barundi bonyine kandi muhuye nabo badiplomate cyangwa abo bashefu deta bo hanze bavuga bati mbe mwiyumvira ko twebwe dufise umwanya w'ukwama turafise ibindi by'iwacu biduhanze mugabo hariho abadusabye ku buryo twebwe rero tuba turaba yuko ibiba mu Burundi bitugirira ingorane ibihugu byacu na cyane cyane bijya bavuga tusanga urugwiro bamutiza umuhoro babagaca barabarera aho bikika nk'ibi by'abasoda bakubwira ati Tanzania na Uganda bazanye abasoda 300,000 mwebwe murazi ibiharuro harura na $2,500 $2,500 ku mufantasi musoda asanzwe ku kwezi harawiwe mu gihugu gimwandiko ishi umushahara usanzwe wo bibita rakasi moyenne ngahinda zaburaye yatanga muri ibi bihugu bya Amerika by'inoro kandi ntushobora kujya munsi muri parlema ngo babitwemere bavuga bati ntushobora guhemba abantu ko hashobora kuba ari abasoda b'iwabo azojayo ushobora kuvuga ngo bajye munsi aho rero nturashyiramo amayiniforume ibirato nturashyiramo ibi byanyu ntanasi ibitoro imiduga n'ibiki n'ibiki harura rero igihugu kironse abasoda 300,000 ugwize neza dolari 2,500 ku kwezi uharure amahera arimwe menshi 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 hajya rero abanka abasoda bo hanze hajya twasha tubabanza bavuga wimvira ngo n'ibindi birebire naho ibyo kuvuga ngo barondera amahoro mu Burundi nibaza yuko ni umugani n'uwo usanga urugwiro ramukiza umuhoro ahandi hoho bo bari batuvumye none nka Nations Unies yamaze kuguha raporo ivuga yuko les compétences internationales doivent s'exercer Human Rights Watch ikavuga ati ahubwo nimubwire sentare yindi nimugurure chambre ya kabiri muri ya sentare iraba iby'u Rwanda kuko ababikora ni bamwe Amnesty International igataba igatera imbere ati urasabye ntimugire amnesty kuko nimwagire amnesty abandi bose bazokurikira bazokangira byandi kubera mwase kubihana kuko nibi tubishitse ko kubera ata justice yigeze bakuva mu 1965 ibintu abantu bavuriye abarundi bati turabasabye ugashishira ko rero ni $20 byasinye amasezerano y'urusaka ayo masezerano y'urusaka hari abantu babiri ibihugu bibasinye ni Tanzania n'u Burundi baca bagenda kugira Arusha Arusha rero ababaye kondane irusaka byategereza gusanga mu irusaka baca bavuga ati reka tubajane mu hari n'amaraporo yandi ya Nations Unies yavuga yuko nyine hari ha amasezerano ya Parite Hutu na les Ex-Far na CNDD na les Ex-Far nyine ayo yose avuga yuko ati kugira ngo tugire la nation bahutu reka duhere mu Burundi niyo Levantre mu niho hatagira niho igihugu cyitwara duhere ku Burundi niyo Levantre mu hanyuma tuzofata u Rwanda niko byanditse byo yenda babwira ibyanditse mugende muhinyuze urumva rero umugambi wari uwo u Burundi rero butorana ube gito byo kujya muri impunzi le refus du droit kugira ngo CNDD isasagare hanyuma baze kongeremo Parite Hutu nivyo bagaca bavyita ngo n'amahoro Abahutu rero bari hajya ngo abatutsi bari hajya ngo amahoro yabonetse mugabo ugasanga wibagiye ya ideoloji iteye ingorane y'amacakubiri racisme na genocide ibyo kuko iyo niyo ndwara tuba dufise nta ndwara y'ubuhutu nta ndwara y'ubutsi biri none ko CNDD na Parti turashobora kurwanya mugabo none abahutu zobarwanya uhereye he abatutsi zobarwanya uhereye he befa nibyo nuko rero twabibona pe kandi nuko byagenze ntavugira ngo mukunde
Menshi barakunda kuvuga ngo Petero Buyoya na Domitien Ndayizengo barabafise ukuntu ngo bafise ubwumvikane abandi sinzi ko ariko babibona ariko ngo ibisikanywa rya Petero Buyoya na Domitien hari abatabishaka mu begereye Buyoya ariko we ngo aradadaza habera umugabo aravyanka ivyo byo byo mwaravyumvise byo bavyagenze gute mwa mufite icumu bitubwira ko
Aje neza batabutavyumvise n'ibyo Domitien yavuze ku radio ati no mugore w'ubundi aravyara abahungu ico gihe abo bita ngo bari byifo na mubyukuri sinibaza ni bamwe twita ba Buyoyisi navyo nyine byaciye kwira hadege yarivugiye ati ntidushobora kwemera ko abantu basangiye ubwoko abahutu bashobora kugira negosiasiyo hamwe ni ukuvuga Domitien n'umuhutu ntashobora kugira negosiasiyo na CNDD Nkurunziza ngo nawe ari umuhutu ati ibyo rero ntibishoboka twari kugira bavuga ati ntiyategereza kubandanya abari wazobikora mugabe imbere yaho nibaza ko ni ibintu ibyo uko Buyoya yashaka kugumaho Buyoya usomye muri ka gatabo narabwira les cent jours ni ibintu dokima ofisiyeri ya guverinoma les cent jours les cent premiers jours du régime de transition Buyoya yavuga akarengwa ko transition atazigera arenza imyaka itatu ahubwo avuga ati tuzobinyarutsa tugire iyo myaka itatu ati jyewe nje mu 1995 sinzigera ndenza imyaka yahavuye muri 2003 naho nyine Ndayizeye avuze ati reka reza ngaho urumva rero ko batabye ko bumvikana ku bya impunite barabyumvikana ko kuko Domitien akiriso kiteje ndaye niwe yasohoye deklarasi ivuga itanga definition de prisonnier politique
yego
hashyiramo abo bose abo bagira ibyo bya genocide impunite n'ibiki kutu n'ibiki byose byose abyita politiki donc ibyo barabyumvikana ko mugabo ndibaza ko icyo batumvikana ko cyari icyo cya Padere Padere ya transition cyane cyane ko nawe namubise nawe atwari njye nibaza yuko kumbure amakuru adusumira abo baba baragerageza kumvikana ko yaba yifuza kumvika ibyo rero ni indirect ni urusaku ubu bashaka kumvikana ko iyo babandanye bakabandanye bari hamwe mugabo bwe yari perezida
birumvikana
rero icyuko Ndayizeye yaravuze ati reka gusubira kuvuga ibyo bindi harageze ko nanjye ntwara ibyuko kandi abo bandi bagiye baravuga yuko badashobora kunegosia na CNDD bavyita abahutu mugabo umwe n'umufurode ubundi umu CNDD hajya mu abantu bamwamuza muravuga ngo abo mwite abahutu bari kune bari gutanu n'ikimwe n'abatutsi bari kune bari gutanu urumva RFI yaciye ivuga RFI yabyoroheje muri journal en français facile yavuze ati Domitien n'umututsi Nkurunziza basi narabyarojise Domitien n'umututsi Nkurunziza n'umuhutu kujya berekana abantu bose bo ku isi ko bategerezwa kumva ko mu Burundi uri ku butegetsi ategerezwa kwamara umututsi uri ko arabandika gufata ubutegetsi wundi nawe ari muri opposition ategereza kuba ari umuhutu babyita journal en français facile mugabo iyo ni mode RFI zeni zaho no kuri bareke ariko ko batavyumvikana ku barumvikana kuri arusha mugabo ntibumvikana yuko umbore domisiyo ozakirikara handi hoho transition yari teguye gusomya amasezerano y'arusha transition yari ameze atarenga tanda
tout à fait
ego barahagumye gushika muri 2005
yego murakoze cyane kenshi tubabaza ibazo abatumire cyangwa abanywanye bamwe baba barasa nk'abasuleva mu kirimi cy'iva mahanga ariko ugasanga abari bahari ntibashoboye kumera nk'abarasa ku ntego nka muradufashije cyane cyo gutuma tubabajije ibazo kenshi usanga abanywanye batwandikira bati muratubariziki karagaciyemo ariko dusozera nagira ngo tubabaze muduha umwihwezo wanyu twari dukunze kumva president Buyoya avuga ko igikuru atari kungena umuntu aja ku butegetsi ahubwo ari cyo umuntu abukoza n'ico abumaza n'ingena buvako niko yavuga ngira mu 93 niko yavuga no mu 2000 yatanze ubutegetsi nk'umunye politike wa kera wari mu mugambwe w'abadasigana y'iprona wewe ubibona gute
ingena umuntu haja cyane cyane no vuganye ko ingena haja biva n'ikimuzanye uhaje uri kurabesha uzokora ibintu dukubabeshe mugabo umugambi hajya umutwe w'umuntu ni servo ni kimwe na computer izibesha abantu baba babivuze ngo mu kirenge ni cyuke impongo uba wayiburiye mugabo irayica nta kintu na kimwe batavuze bataba baratubwiye mugabo urumva gusamara sinzi ko ari no gusamara barakurikira ugasanga umenga umuntu afashwe n'agahunikizi uko rero umuntu aza ujira umuntu uje gukora icyiza amahoro ntanyegezwa kubera iki worinda kujya kugira ibiganiro by'amahoro mu kinyigiro kubera iki worinda gupfunga abantu uri kubaronderera ineza uri kubaronderera ineza y'abarundi abo barundi twese turimwo niyo abari amahoro tokumira nsimbo n'igituma worinda gupfunga bamwe urinda gusambura imigambwe urinda gusambura amasindika yose hari ubona bifite ama declaration bose barasinye ati ibyo bya negotiation kujya byabaye kera na les accords de Munich bizabujije Hitler kugira ihonye bwoko ati naha muri ligi iteka no kuri ligi iteka yarakoma indu nta muntu atatabaza icyo gihe mugabo rero batanguye kubagirisha mu ibyo bya nyakuri batanguye gutunga batanguye kuvuga ati wewe turakwirukana mu kazi n'abapfuye hajya batabiri babivuga hari abapfuye babivuze bakaba bazi n'icyabishe ko aricyo cyabishe ubonye umukuru w'igihugu akubwiye ati je mpagaze ngaha hari abaca bavuga ati none ngo bambaniye uwo mukasi ngo rutamukere konsiye cyangwa abo bajeye n'ibintu baba babikuye ugaca usanga rero bigiyemo n'ibindi bintu byinshi by'amanyembwa umuntu atavugira ngaha mugabo n'ibyo w'igihugu uko yahagiye kose na cyane cyane ko nk'uyu yavuga yuko yahagiye yabisabwe n'abashingantahe ngo babimusabye n'iki mugabo uje nakubwiye yuko ntarabimusabye yarabiteguye niwe yabitegura niwe yahubwira ati naka wenda gusa hari ikintu cisha abarundi muri izi ntwaro za Buyoya hari ikintu yabwira abarundi bose basanga yarakibabaye mu nyuma dutanguye kubibwira na rero ntihavuga ati nabyaha yarahanyiki hari akantu yaza aravuga ngo edemwa umukuru w'igihugu akubwiye ngo edemwa ari umuntu avuga ngo je ndi kubibwira umugambi w'amahoro abantu bose baraza abadiplomate akubwira ngo uyu niwe yazanye demokarasi mu Burundi uca ubona umengo utamugiriye ako ka edemwa uca ubona umengo uramenge cyangwa urabona abantu dusanzwe usabwe n'umukuru w'igihugu ko akubwira ngo ngirira ikiye mbega wamfashe ikiye tuvuga ku mungu wanjye jewe ahubwo nsabye bike mugabo ntumenye ko uri kurahemuka uri kurahemukira abarundi kubera wabisabwe n'Imana kavuga uti byo bari byo kumbura ko abivuze gutya arabibona arazi ibyo ari byo ikindi no vuga nuko muri ibi by'kumbura uburyo yahagiye n'uburyo akora ibintu cyane cyane ibyo akoze urabona muri izo mission possible haraba strategy yuko abahora abantu ibintu nibatuma kubikora ibyo bintu bahora babyanga uzurabe umusoda yasinye intervention militaire convention yuko abasoda bo hanze baza bajya muri Afrika n'uyu mujenerale aherutse gupfa yagize mu by'ukuri yapfuye agwanira arusha rukuri mu by'ukuri arusha yarayanka yavuga ati ibyo bigisoda tuge mu gisoda tumeze neza nta macyakubira ariyo n'ibindi bene mugabo niwe basije iyo convention aba uzurabe abaminisitiri de la defense bakurikirana n'uyu niyo yankana n'uyu wundi yari muri ipuci yindi yari mu bubirigi abo bose n'ukuri ni haba hari abantu bagwa bitwa ko ari abasoda bagwanya le milisi za sendere cyangwa za parikihutu barabo mugabo niyo yanasiwe niwe yayoroganiza kubashyira mu gisirikare Buyoya yitwa ko atanu hamwe asiruka uyu wundi baje mu nyuma nawe urabona nawe nyine kwaruka urumva rero abitwa ngo ni prona bacira kubwira ngo ni prona yabigize abagiye Arusha bitwa ngo ni rezo organisation hutu na rezo organisation tutsi izo organisation supremacistes ko zigwanira abatutsi nizo zisinyira rezo organisation supremacistes zica abatutsi ngo zibandanye zibatwara Buyoya ntahaseruka yitwa ko ari abo nibo babyivuganiye mugabo urumva wowe akugirisha ibintu mu bisanzwe utategerezwa gukora mugabo ni strategy rero wowe agize strategy wowe ntubibone bizokwitirirwa n'ubu rero urabona abantu n'ubu bagomba bakubwira yuko Arusha ni nziza bagufi yego ni nziza irabera mugabo nibaza ko atakwishimye n'abayishaka nibaza yuko idashobora kujya mu ngiro kuko yarasenze mugabo ntawe ubizi kumbura bizogaruka hajya gusambura biroroha gusumba
kubaka yego
ibi bintu wigisha bibi usanga abantu babifata gusumba ibintu byiza kandi sinumva igituma nakubwiye gushika ubu sindumva igituma nta na emisiyo n'imwe ndumva bagize bajya ajya maradiyo akomakomeye yitwa ko ari de reference nukuri yatwigishije Arusha bimwe byo gupfa nta n'umwe urumva kubwira akordo rusaka bakubwira nuko batazi kwiba mugabo none wowe uri umujournalisti gute utazi inama yakoranije aba chef d'etat bose bo muri kajya karere kiretse ugwa Burundi na Tanzania hizo nshobora kuvuga nta mujournaliste atabizi hariho abantu banabipfungiye hari n'umuzo kumva kubwira ko hari ikintu kitwakora cadre pour la restauration dans l'état de droit kubera iki kubera mu bintu by'inkingi zo kugaruka na état de droit mu Burundi abasinyiye akoro cadre basinya yuko muri izo nkingi za restauration dans l'état de droit harimo akoro de rusa kirazira rero kwivyo bivuga mugabo ni tactique izo rero ni information mugende murondere byose biriho biranditse byarabaye kubiriye hama abantu arimo ibintu bavuga ku mugaragaro barabyiyemangira bo nyine yenda bavugira ibyo bavuze ikosa bazonyagiriza ko nasubiyemo ibyo bavuze gusa ikosa
Murakoze cyane Charles Mukasi ni kuri n'uyu mwihwezo wanyu turangirije ko ikiganiro cacu cuno munsi aho twakubaza ibibazo bitari bike bijanye n'intwaro ya kabiri ya Petero Buyoya sozere ndamushimira cyane kandi nkenguruka intererano ziwe Charles Mukasi tugira Burundi
Burundi n'abarundi
Nshimire cyane mwebwe mwese mwariko muradukurikira nshimira Chantal Niragira yari ko aratuma amajwi abashikira neza atankomanzi Florian Rangabiye ni John nari ndemesheje kino kiganiro ndabahisango ku munsi wa mbere uza mu kiganiro kigira gatandatu tugira Burundi mwese na gahwane Kebuka umenye
mu kiganiro kebuka umenye ice cya gatatu radio y'icyaniro yabateguriye kwikana ngo ibiganiro 10 bibayagira ku byaranze intwaro ko zagezera kurikirana mu Burundi bwikukiye mu mwaka w'1932
tuzogaruka kandi kunjyane za politike n'amayeri byaranze iyo ntwaro